Shambho, Swayambho. Om Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Om Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Om Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho Bho Shambho Shiva Shambho
Sarva